Önöjate rito te harakike, keihate koma koeko hakataira mite. Ereki utar. Maue ki mai, heahate meanui o tēnei Māku e ki atu, he tangata, ki hei
me. Te rangi te oi ki te whenua te oi, tuku ngā karonga tangata, o te mānu ko te araha te hei me.
Kia hiwara ki tēnei tuku, kia hiwara ki tēnā tuku, kia tu, kia ita, kia mātara, ki hei e
wā. Oroi te mānu, tākiri ma te ata, ka au tea, ki hei me.
Mō ke e ki te tani o te bari, tui a. Tuia i runga, tuia i raro, tuia i roto, tuia i waho, tuia te heringa tangata. Karongo te pō, karongo te ao, ka ao, ka ao, ka ao, te ati hei meriora.